Nami ngiyazi shocker sometimes.
Uze lavile uyiplanile yonke le nto.
Uyazi Lindiwe, ngeke ngayibuza ngathi Nolwazi. Konje yini ongayenza ukuze uthole iattention kadadewenu? Qing. Yalendi ID. Ayidubula ablame uhlubi. Wayithela msobhetswa yini? Phathu ungayibuzanga.
Why did you do this?
Why did I do this? In a lifestyle, Lindiwe, kumele ngi-maintain. No choice.
This is all my fault.
When I born kanjalo?
Huh? I killed an innocent man because of that.
Lindiwe, when ubulale umuntu owakhulisa uDumi, uthe usuka wawubulala uDumi. So manje uhlubule. Uyayibona ke umbulali ingane kama. Woo! Formula lidade wena manje.
Clebanzi.
Yes.
Yazi malini lento iphatha. Lindiwe,
ngiyangilingane.
Ungakhulumi naye kanjalo please.
Ngicela nambeni endlini yami Nolwazi.
Sambeni. Uso sound like a broken record. Ngicela nambeni. Like
ngicela nambeni endlini yami Nolwazi.
Noma ungayiphindaphinda kangaki. Over and over again. Asiyindawo. Kulo msebenzi esesiwenzile omngaka. Cani sophuma nje. Silambatha.
Esivala lave. Asiyindawo asitshetsheli mrawu. Nix. Ah. Elaf.
Hayi bo, yisho. Amabhandini abekwenzani?
Ah, khona enye into yangibhayizisa ngathi wena. Hey, mina kutala ngivika amabhulethi wala. Hey. Chaza ngani?
So, ubuse San City Pat.
Nathi.
Medium A B C D.
Was bad.
Ucabanga ukuthi kuzophela kanje ngami yi-slim.
Okay, yenza le nto ke. Wazala ukuzoyenza.
Ucabanga ukuthi ngiyadlala?
No, angicabanga ukuthi uyadlala. Kodwa ngikubonayo ukuthi ungithathe kancane le Lindiwe. I-video kahlubi izophuma noma ungangenzani.
Ngitrinishi?
No, angitrinishi. Ngine-tweet engiyithumelayo. Same time every day. Nangayithumela leyo tweet bayayirelease i-video. So yabona ukuthi ma ungibulala ngifa nawe. Oh, the beauty of social media.
Who was it? Social media.
Try me. Konzobona.
Nolwazi.